Uchukue jamani chakula hicho, fanyeni watu wale. Fanyeni, fanyeni jamani chakula hicho ili watu wale.
We'll be right back. I'm going to go to the hospital.